A tēnā koutou, nau mai ki tēnei whakamutunga o ngā hōtaka o Hunting Aotearoa. Hei tā rā nei tātou te tira watu ki ngā kaimahi o Hunting Aotearoa me ngā huatanga pai ki kite ai e tātou ki tēnei tau. Come on, Cass. Ready to go?
Seatbelt.
We're ready, mate. One take, Howie. That's me.
Five take, Blender.
Kei te taone o tūrangi tātou e ti tiro atu ana ki ngā inanga o te whakawhaitai Big Three. Yeah. Te whakarite wātaka te kaitanga whakaahua ringa tohu tohu a Richard Curtis, raua ko te kai whakaputa tōna tuakana, a Piripi Curtis.
What started Hunting Aotearoa was I wanted to film a series I was really passionate about, and hunting was one of my passions. And it was probably 20 years ago when I started hunting in exactly the same time that I started filming, and one of my first things I had to make as a student was a short documentary. So I went out with my brother, who's co-producing with me, and we went out with his mates and filmed a deer hunt.
In the morning, they come out to feed, say from dawn till say 9 o'clock. Then they go back in the bush, and then come out in the evening in the dusk. There's other deer down on the flats, but up on top will be mainly hunting reds. Reds get quite big, of course. And it's in a steep place, but we're just going to do the best, cut it all up, and try and cut it out. But that's mainly, if it's small enough, we can carry it out as one, but otherwise we have to cut it up and take it out.
E hara I te pikitia Ben Hur, engari, he timatanga Morichi. Ai, tika ko Piripi tērā e whai muri ana mai. Ko tata pau te rua te kautau, hei whakatinana I te moi moi a Richi, rawa ko Piripi ki te whakaatu I tōra wā ke hōtaka a Hunting Aotearoa. Ka puta te hōtaka I te tau 2006.
I think it's been a long time waiting for a hunting series to turn up on a television network in New Zealand. There's a lot of fishing shows, been looking after the fishermen for years, but nothing's really catered for the hunters. There's little bits on every now and then on different shows, but nothing dedicated to hunters. And yeah, we get a lot of remarks from hunters from all around New Zealand, not just Māori, Pākehā too, even though it's on Māori channel. Most of the hunters are watching it, and you know, they're enjoying it, so it's got to be a good thing.
Kia hai I timata māwakotaku teina tēnei momo hōtaka. I ngā wā kua pahure ake, I whakangau māwakotaku teina ki ngā kararehi o te whenua nei. Koinei te tēno kaupapa I timata māua tēnei hōtaka Hunting Aotearoa. He ngākau nui māua ki tēnei momo mahi.
Tāna, ko tāna au ki te rohe tūturu. I'm like, fuck!
Ki aku nei whakaaro, kua piki tēnei hōtaka tuatoru. I te mea, kua uru mātou e tahi wāhanga i roto i te hōtaka. Hei, whakamārama atu ki ngā kaimātaketaki, heha ka whai ake. He waiata hau kei roto, engari ko te mea nui, tēnei wā, ka haere hantinga o te rō ki tā wāhi. Tērā te mea tino piki ake i wera atu o taka o tēnei mahi whakangau. I haere mātou ki ahi tereire tēnei i tēnei hōtaka. Whakangau ai ki te taha o ngā Māori kei reira, ki te whakangau ki te taha o ngā tangata whenua kei reira hoki.
He kai mahi wahine hoki tō mātou. Kei a Jaurawa kua heiri, te mana whakahaere o te tari.
I've got a go, mate.
Ha, me huri tātou ki te whetu o te hōtaka. Ko wai rā? Oh, ko Aotearoa.
We've had Mike Jonathan come on as a director. No. We've, you know, it's more or less a new behind the scenes crew. We've got Mike on, we've got Glenn on, as well as Richie directing in the field. It's sort of been a new experience, and I think it's a combination of new whakaaro coming together. And I think, you know, with their three talents combined together, comes up even par with mine. Sorry, guys.
I guess a comment's been made, you know, hunting can be a bit gory, and our show probably shows a little bit more than what people are used to on TV, but at the same time, it's what happens out when you're hunting. You go out there, you kill the animal, and you have to gut it. I mean, you know, that's what happens. And you go to the supermarket, and you've got your beef nicely cellophaned up in the polystyrene pack. You know, that came from an animal who had to be gutted. So it's nothing new, it's always been there, just that we're doing it and we're showing it, but that's a natural part of hunting. And it's one of the things you need to learn is how to gut the animal, otherwise you ruin the meat. And a lot of people are out there to get meat, so you got to learn these things.
Ko te tikanga o te rā whakamutunga, kia tai mai ngā kai aruaru i mui te paunga o te wā, kia ine ai o rātou hopinga. Hopinga! What the fuck's a hopinga? Sorry, where am I going from? Hopunga. Hei muri ake nei, ka kitea ngā mahi miharo maha o tēnei hōtaka. Hunting on te aroha.
There we go. Here we go, big sow.